Meet Karama Records.
Bantam ko sai kai chawlo kashi yayi. Tanzar da kai ayo majalisa.